rirashe nirikangwa n'umwijima w'ijoro irasa n'umucyo bigasa
of remembrance, the light of life.
Gasubira munda imiti migasubira mu bitereko